ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kwa namwe mwe banywanye mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV imbonesha kure mu rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu baribaza ibigiye gukurikiraho nyuma yaho Leta itabara yemanze ko ibitero bitandukanye biriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariyo iriko irabikora kandi ikavuga ko iriko irakorana n'indongozi zikomeye cyane mu rwego rw'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi amakuru menshi atandukanye aremeza ko Leta itabara yoba iriko irakoresha amafaranga ya generali arenga iyo mibunyoni wahoze ari umushiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi ubu ngubu nawe ibyiwe bikaba bitariko biravugwaho rumwe aho amasoko atandukanye yemeza ko generali arenga yome bunyoni wahoze ari umushiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi yoba yaramaze gutoroka ibohero ubu ngubu akaba atakinabarizwa ku gataka k'u Burundi mu gihe andi masoko nayo avuga ko ubuzima bwa generali arenga yome bunyoni bwa butifashe neza nyuma yaho perezida Evariste Ndayishimiye amenyeye ko hari akagwe k'aba generali gashaka kumutorokesha agahita amwimura mu ibohero yahora apfungiwemo akamujyana kumufungira ahandi hantu hataramenyekana n'umuryango wiwe ukaba utazi uko amagara uyu wabo yaba yifashe ibintu biriko birabanga mu gihugu cy'u Burundi ni ibintu biteye ubwoba ku buryo bukomeye cyane murazi nk'ibiziga biriko biratorwa ahantu hatandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bikaboneka ko ari abantu bishwe kandi bikaboneka ko Leta iri kubinyegeza bisigura ko izi abariko barakora iryo bara ryo kugandagura abanyagihugu batandukanye ubu ngubu ubwoba ni bwinshi mu begereye perezida Evariste Ndayishimiye kuko barazi neza ko umwanya n'umwanya ashobora gutembagazwa ku butegetsi kuko amakuru atandukanye aremeza ko acunzwe ku buryo bukomeye cyane kandi akavuga ko abategetsi bo ku rwego rwo hejuru nka bose bamaze kwemeza ko generali Evariste Ndayishimiye akurwa ku butegetsi ariko bakabikora mu ruyeri rukomeye cyane bifashishije Red Tabara kuko murazi ko Red Tabara rimaze igihe kitari gito idakora ibitero ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko muri no minsi birabonetse ko iriko irakora ibitero kandi ikaza mu isura nshasha kuko irafise ingufu zihambaye kandi iriko irakora ibitero ukoresheje ibigwanisho bikomeye cyane aho abarundi batari bake bariko baribaza aho ibyo bigwanisho biriko birava ariko amasoko menshi atandukanye yaba arebana n'umutekano ndetse na yegereye Leta itabara akemeza ko ibyo bigwanisho biriko birava mu gihugu cy'u Burundi biriko biragurwa n'abajenerali bakomeye cyane bashaka gukwifashisha Leta itabara kugira ngo batembagaze ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arananizwa mu mpande zose z'igihugu kuko abamufasha kurongora igihugu cy'u Burundi bariko barakora ibikorwa bitandukanye byerekana ko batamushaka kandi ko batashyigikiye ko agumya kurongora igihugu cy'u Burundi abarundi batari bake bari mu bwoba bukomeye cyane bakibaza ibigiye gukurikiraho nyuma yaho Leta itabara yatangarije ko igiye gukora ibitero bikomeye cyane mu bibanza bihambaye by'igihugu cy'u Burundi abarundi bakabasaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo yemere ko hari amaraso aseseka mu gihugu yapfuma akareka kuba perezida w'igihugu cy'u Burundi hakiri kare kuko nibibandanya gutya birashobora gutera ingorane zikomeye cyane hari amakuru menshi atandukanye tugiye kubashikiriza ari abana n'ibyo bitero biriko birakorwa na Leta itabara aho byaba bihuriye n'uwahoze ari umushiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi generali arenga iyo mibunyoni kuko amasoko nka yose aremeza ko amafaranga ariko arakoreshwa na Leta itabara muri no minsi yose ari gutangwa n'umuryango wa generali arenga iyome bunyoni kandi akemeza ko ari niyo mpamvu Leta mu minsi iheze yafashe ingingo ihambaye kugura amakonte ya generali arenga iyome bunyoni kuko yari imaze kubona ko hari amahera ariko aravaho kandi bikaboneka ko nyine ari kujya gufasha imitwe y'iterabwoba yiteguriye kuza gutera ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye ni byinshi twabateguriye tugiye kubashikiriza mu donido wifuza kuzajya aba mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi icyo usabwa nta kindi niba utarabyona kuri subscribe byondaho kugira ngo uko dushyizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo ibubanza abantu babiri barapfuye baturiwe mu modoka ariko iraja ibujumbura undi arakomereka bikomeye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu byabaye mu gitero cyagizwe n'abantu bari bitwaje ibigwanisho kandi biboneka ko ari ibigwanisho bihambaye cyane, ariko nyuma niho Red Tabara yemeje ko ariyo yakoze iki gitero kandi ivuga ko iri mu bibanza bitandukanye by'igihugu kandi ikavuga ko yiteguriye gukora ibitero ku buryo Perezida Yoweri Museveni azatanga imihoho, kuko barabona ko leta ya Yoweri Museveni ataho ishobora gushikana igihugu cy'u Burundi, ariyo mpamvu nyine bari gukora ibitero bikomeye cyane kugira ngo bereke Perezida Yoweri Museveni ko bahari kandi ko biteguriye gukora n'ibindi bintu bihambaye. Red Tabara ikemeza ko iriko irakorana n'abajejwe intwaro ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi ikaba ishyigikiwe n'abategetsi bahambaye cyane binyegeje mu butegetsi bwa Perezida Yoweri Museveni, ariko bakabikora mu ruyeri rukomeye cyane ku buryo Perezida adashobora gutahura ibyo barimo ibyo ari byo. Ababaye Buringa bavuga ko bumvise amasasu avanze n'amagerenade hamwe na rokete, bibaza ko iyo rokete ariyo yaturiye iyo modoka. Basaba ko umutekano wongerezwa, bakavuga ko abanyagihugu batagumya kwicwa kandi ataco bazira, mu gihe leta yagakwiye gukora igishoboka cyose kugira ngo ibacungire umutekano. Abanyagihugu bakavuga ko leta ya Yoweri Museveni yananiwe gutorera umuti ikibazo kijanye n'umutekano kubera impamvu yuko umutekano wahungabanye cyane muri iyi ntwaro ya Perezida Yoweri Museveni, kandi mu bibanza bitandukanye by'igihugu hakabandanywa gutorwa ibiziga biboneka ko ari ibiziga biba byishwe nabi kandi bikaba byakozwe na leta, kuko barabinyegeza ntibanakore amatohoza ku cyaba cyishe abo bantu. Basaba ko umutekano wongerezwa ku buryo bukomeye cyane, bakavuga ko Perezida Yoweri Museveni atava mu gacerere ngo avuge ibiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane, mu gihe abarundi batari bake bariko barakira amakuru atandukanye yemeza ko umutekano waba utifashe neza mu gihugu cy'u Burundi. Uwo yakomeretse ngo nuwashoboye guhunga acahura n'abajejwe umutekano abona kurokoka. Ubu ariko aravurwa aho amasasu yamufashe ariko ariruka. Inzu zihegereye biboneka ko zashikiriwe n'amasasu, kuko hamwe hamwe hariko intobore ku mpome. Abagize icyo gitero gushika ubu ngubu bamaze kumenyekana ni Red Tabara yagikoze, kandi ivuga ko igiye gukora ibindi bitero bikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ikavuga ko igiye gukuraho intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ngo kuko yananiwe guhuza Abarundi kandi ikaba yarananiwe gutorera inyishu ibibazo bihanze Abarundi batari bake. Amakuru menshi atandukanye ariko arava mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye aravuga ko afise ubwoba bukomeye cyane, kuko yamaze kumenya ko acunzwe n'impande nka zose, yaba abatavuga rumwe n'ubutegetsi yaba abari mu butegetsi bwiwe, bose baramaze kubona ko adakwiye kurongora igihugu cy'u Burundi, kandi abajejwe umutekano ndetse n'abategetsi bakomeye cyane baramaze kwemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye agomba gutembagazwa ku butegetsi. Murazi ko nawe nyine ubwiwe amaze iminsi abyivugira, aho byatanguye avuga ko Jenerali arengeye mu bunyoni ariwe ashaka kumutembagaza ku butegetsi, ariko ibyo byo byaramenyekanye ko ari remetanya rikomeye yakoreye Jenerali arengeye mu bunyoni kugira ngo amwigize kure y'ubutegetsi bwiwe, kuko yarabonaga ko Jenerali arengeye mu bunyoni ariwe wenyine ashobora guhindura ibintu ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi akabona ko Abarundi batari bake bamukunda. Akabona ko naramuka amurekeye impande ze Abarundi bazagumya kumukunda kandi bagasaba ko ariwe arongora igihugu cy'u Burundi, bikazatuma atembagazwa ku butegetsi. Ariyo mpamvu ese akora remetanya avuga ko Jenerali arengeye mu bunyoni yashatse kumutembagaza ku butegetsi amukura amabanga yo kuba umushiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi. Hashize igihe kitari gito aranamufunga, ariko ubu amasoko menshi atandukanye n'ubwo leta atacyo na kimwe irigera ivuga aremeza ko Jenerali arengeye mu bunyoni wahoze ari umushiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi yamaze gutoroka, ubu ngubu akaba atakibarizwa ku butaka bw'u Burundi, akaba ari nawe uri guha amafaranga Red Tabara kugira ngo itere leta y'u Burundi amaze yikureho. Birababaje kubona ibi byose biriko biraba mu gihugu, ariko leta ntigire icyo ivuga ntinagire n'icyo isigurira Abarundi kugira ngo bamenye ibiriko biraba. Ariyo mpamvu bafise ubwoba bakavuga ko umwanya n'umwanya bashobora gushikirwa n'ibintu bibi cyane, kuko biraboneka ko umutekano wamaze guhungabana mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe Red Tabara arimaze igihe kitari gito yariturije, ariko uyu munsi ikaba igarukanye imbaraga zikomeye cyane aho yakoze igitero nko ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, hakaba abasirikare batari bake bakaba bahasize ubuzima, ariko leta ikaba itigeze bitangariza Abarundi. Perezida Yoweri Ndayishimiye arafise ubwoba bukomeye cyane kandi aribaza ko yaba agiye guhura n'ingorane zikomeye cyane mu gihe yamaze gutandukana n'abo bahoranye ku rugamba nka bose kubera ibintu amaze iminsi abakorera. Murazi ko nk'ingingo ariko arafata muri ino minsi ari ingingo zagiye zibangamira abo bahoranye ku rugamba, ari naho havuye agashavu gakomeye cyane, bakavuga ko byanze bikunze bagomba kumwikuraho kuko bamushize ku butegetsi ariko nta kibaha agaciro kandi ntanazirikana abamushize ku butegetsi. Murazi nk'amashari amaze iminsi hagati y'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, aho Reveriyano Ndikuriyo yavuze ko aho kugira ngo amaraso abana b'Abarundi bamenye kugira ngo igihugu kibe gitwawe uko gitwawe, aho kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ateshe agaciro, ahubwo we yavamo akabisa abandi bashoboye kurongora igihugu akaba aribo barongora igihugu. Murazi nk'amanama amaze iminsi akora mu majoro ariko ibivugirwamo nta bindi ni ukurwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi uburyo kinyine urongoye umugambi uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo yarakaye bikomeye cyane, kuko yavuze ko umugambi wo gupfunga General Arengeye Mbonyi atigeze awubwirwa kandi avuga ko ari umugambi ugayitse Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze, kuko naho General Arengeye Mbonyi yari kuba ari umunyamakosa akomeye cyane ntabwo ari gufatwa ngo apfungwe kandi abeho nk'uko yabayeho mu busho butandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko arakorerwa ibintu bibi cyane byababaje urongoye umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, akavuga ko byanze bikunze azihorera kandi akavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho ari kwigenza gutyo atibagiwe ko aribo bamushize ku butegetsi. Murazi amashari amaze iminsi hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye igisoda cy'u Burundi Prime Niyongabo, aho bariko baracungana muri ino minsi ku buryo bukomeye cyane, mu gihe mu minsi yaheze Prime Niyongabo ariwe wagiye akingira ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko ibyo byose Ndayishimiye ntiyigeze abimwubahira, ahubwo yashimye kumumaramaza amukorera ibintu bitangaje cyane. Ariyo mpamvu muri ino minsi Prime Niyongabo ariko aracungana ku buryo bukomeye na Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ko ashaka kumufata akamufunga, ariko Prime nawe akavuga ko kugira ngo azapfungwe ahubwo azafatanya n'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe, amaze bagatembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru menshi amaze iminsi avugwa ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye ndetse no kumbonesha kure zitandukanye, aremeza ko Generali Arengeye Mbonyi wahoze ari umushiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi ubu yamaze gutoroka atakibarizwa ku butaka bw'u Burundi. Ariko ikiriko kiratangaza Abarundi gushika ubu ngubu ni uko leta itarigera iva mu gacerere ngo ivuge ku bijanye n'itoroka rya Generali Arengeye Mbonyi canke se ivuge niba koko hari ahandi yaba yaramwimuriye. Ibyo byose bikaba bikirimwo igipfungu gikomeye cyane, ariho benshi bari gukuraho bavuga ko ibyo bariko barumva ari ukuri, bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye kuva mu gacerere akabwira Abarundi ibiriko biraba mu gihugu, kandi akavuga ko nyine ubutegetsi bwe busumbirijwe aho kugira ngo Abarundi bahure n'ibazo bikomeye cyane, yapfuma agatanga imihoho kugira ngo arinde Abarundi n'igihugu muri rusange gitongera kwinjira mu bihe bibi nk'icyo byaciyemo mu mwaka wa 2015. Amakuru menshi atandukanye aremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho agaragara nk'umuntu wihagazeho, ariko abo basha kuganira bavuga ko afise ubwoba bukomeye cyane, akavuga ko abagize leta bariko baramunaniza kandi akavuga ko abashaka kumutembagaza ari barya bamwegereye. Ibyo byose Perezida Evariste Ndayishimiye abibwira abo basha kuganira, ariko icyo babaza Abarundi ni uko atigera bivuga ku mugaragaro kugira ngo Abarundi bose bamenye ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi. Hedi Tabara yatangaje ko igiye gukora ibitero bikomeye cyane mu bisata bitandukanye by'igihugu, kandi ikavuga ko ibibanza bikomeye cyane byose kandi bivugwa ko ari ibibanza bicunzwe cyane ariho igiye kwibanda ikora ibitero, kugira ngo yereke Perezida Evariste Ndayishimiye ko ifise ingufu kandi ko ikigaruye mu Burundi ari kugira ngo ikoreho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru menshi atandukanye turiko turatohoza ajanye n'umutekano ndetse n'ibiriko biravugwa ko Red Tabara yoba iriko irakorana na Generali Arengeye Mbonyi kariwe uriko urayiha amafaranga ndetse n'ibigwanisho, byose turaza kwashyikiriza amakuru yacu. Hanyuma wifuza kuzajya aba mambere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ukoreshezeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushyikirwa nabyo. Ibihe byiza, nibyo ndabipfuritse.